Ekseba fetu ena ki Diego kei patisha ale. So, first of all, Diego kei patisha ale hlaetse kae. Okay, let's check. Bam, o hlaetse sepetlele sa Bethlehem actually. Ya, ke ntwana e holetseng Mautse Rosendal. Ya, hantlantle Mautse Rosendal e bi twin son Carl and Fixback. So, yena e ne le bafana ba nena ba ratang ho travel ba ye bo Fixback too much.